dadin tafiya inda yake ce bani gajiya mata da miji banke da miya sai da fulawa ake taliya mota ben tafi dadin tafiya inda yake ce bani gajiya biliyo bili ina son ki bili biliyo bili saboda ke san kashe mamili.